Aka onye nwanyị na azụ anyị, onye gboro anyị mkpa anyị.